funa i-factors zika x squared minus 49 y squared. Into ufuneka uyibone intoba u-x squared gu-x mpinda pinde ngo-x, u-49 y squared gu-7y mpinda pinde ngo-7y. Lama nani ke kama nani ekutua z squares. Masike ngo ukuze sifumane i-factors ke sicinge uba xa uthi no a plus b umphinda phinda ngo a minus b ufumana bani. Masike ke ngoku sibone u a umphinda phinda ngo a uza kunika u a squared. Uthi plus u a umphinda phinda ngo negative b uza ufumana u negative a b. Xa uphinda phinda u b ngo a uza ufumana u a b. Uphinda phinda u b ngo negative b uza ufumana u negative b squared. U negative AB no AB ba xa ubadibanisa baza kunika u 0 uthethe uba uzawushiyeka no A squared minus B squared. Ke ngoku le nto siyayibona iyafana nale engu X squared minus 49 Y squared. U A uzaba ngu X, u B uzaba ngu 7Y. Ngoba siyayazi ba u 49 y squared ungu b squared, u x squared ungu a squared. Ke ngoku sesingakwazi ukufumana i-factors ngokufana nakweli cala. Sizawubona ngoba pa besino a squared minus b squared besiqale sano a plus b umphinda phinda ngo a minus b. Ithethe ba ke ngo apha sizaba no x plus 7y umphinda phinde go x minus 7y. Le nto ke ngoku siyayibona uba siyifumene njani ngoba kuyafana napha besino a plus b umphinda phinda ngo a minus b ukunika u a squared minus b squared. Thethe uba ke ngo apha ku x plus 7y umphinda phinda ngo x minus 7y umfumana xa uno x squared minus 49 y squared.